w'abarongozi b'igihugu bemera ko hari ibibazo igihugu gifise ibingo ni byiza cyane ariko kandi ngo ntizari kwitwa ingorane ahubwo ni inkurikizi zibitakozwe mu myaka yaheze ibi rero bikaba imwe mu mushikizo na Francis Rohero umukuru w'umugambwe FPI hari mu kiganiro n'amenyeshamakuru reka twumvirize rero n'izindi nyishyo yatanze ku bibazo byabo
sivyo turiko turavuga misoko ndanashima cyane rwose ngira nti dufise abarongozi bubahuka bashobora kuvuga ibitari bikikagenda neza icyo ni ikintu cyiza cyane ku murongozi ashobora kubahuka akavuga ati hari ibitagenda neza umukuru w'igihugu yaravuze ati ntabwo dufise nta bitugira ntishobora kugira ibi none ibyo biva hehe nibyo nasiguye kare ngo iyo si ingorane ni inkurikizi y'ibyo tutakoze ari imyaka cumi n'ibiri n'imyaka mirongo ibiri igihe mu gihugu cyacu amahera yavuye mu myaka mirongo ibiri heze no kuvuga mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatatu ku miliyari amajana atatu na mirongo ine na zitanu akadugu no munsi kuri bije y'ibihumbi mirongo ine niho tuba tugera kwibaza tuti mbega amahera yaja mu byo kubiza umwimbu yangana gute nicyo kimwe navuga nti nitukivuge nk'icigwa tureke kuvugisha ibishobisho aho umuntu wese aza yita ngo mu ya politiki avuga ngo mwanje kubabwira ingene umwimbu uzoduka si ibyo umwimbu ni imbuto ushyira mu kuzimu eji kamera samajambo udakoresheje uburyo ntacyo uzoronka none twakoresha uburyo bungana gute ubundi bwashyize umukono ku masezerano y'imaputo aho hepfo mu gihugu cya mozambique aho twemeza yuko muri afurika n'imiburiburi icicumi cy'amahera y'igihugu ategereza kujyana mu muhindo na cyane cyane muri uno munsi uburundi bumaze imyaka mu myaka y'ibihumbi n'amajana cyane mirongo icyenda n'icyenda n'ibihumbi bibiri iyo bije y'iburimyi yagera ku bice mirongo ibiri na bibiri mirongo ibiri na kane ku ijana y'ibikorwa bya leta uno munsi ibiharuro bihabwa na minisitiri bitwereka ko biri munsi y'umunani ku ijana ibyo ni ibiharuro byagwa si ibyo shikuza icyo rero utarimye ucimbura sinje kubeshya ngo ejo ngo hariho ngo inyishu ikora ko iva mu ijuru ngo tuzogaburira abantu yatunga mpembuwe ntaho rivuga rero nageze uno munsi si cyora cyatuzanye kuvuga bimwe byose ko bimeze mu bwami tuzobiyaga kandi dushaka ko iryo shuri rikura maze icyo turi ko turavuga mu burongozi twebwe ntituje kwigisha abarundi bose ngo turi ko tubigisha na bire oya tuzobiyaga umurundi wari we wese tutarafite ingofero afise tutarafite yaba ntiyaja maze abarundi batahure ibyo turi ko turavuga atarama cyane ngarutse kuri icyo kibazo uwo muri radiyo wabonesha yabajije ati abaganga ubuvuzi mu gihugu bimeze gute ntibyose ngira nti ntitwavuze ibijyanye n'igisata kimwe kimwe twerekanye iyo biva ingene ibisata byose bishobora guhanahana maze bikazana amahirwe n'aho umunezero w'igihugu umugabo rero igaruka muri bya bintu tugeze kuvuga byose hamwe bifatanye kuri twebwe abaganga uno munsi kubona bagenda si yo ngorane nyamukuru ni igituma bagenda nacyo ni ikihe ni kimwe bakunda kuvuga ntibafise agahembo ntibafatwa neza ibyo byose tubishyize hamwe bigaruka hehe si ubuvuzi buja kubikora ni ba barongozi beza twavuga gusa umutima bagira bati turakunda cya gihugu reka rero twiyumvire icyo abaganga bakeneye twarabigishije neza ubu naho dushyira amahera muri icyo gisata kugira ngo abaganga bahembwe neza bakore banonokewe ni kimwe nerekana ingene mu mashami igihugu kimeze neza gifite abaganga b'agaciro kigakoresha amahera yabyo neza ibitaro byose biraronka byangombwa maze abaganga bagakora bunonokewe reka mbere ntituzofata umwe ku bihumbi icumi nk'uko babivuga mugabo hejuru turashobora kugira batatu cyangwa bane ahubwo tugashobora no kubanukika mu mahanga bakagira agaciro ni kimwe navuze ni itunga ridatituka iyo mufise mwene abo bantu umuganga umwe mwibaza ariko mugereranya n'ibiroro bingahe by'ibiharage uwo muganga ashobora kuja mu mahanga akazana amahera adashoboka y'igihugu cyinjiza iyo mwigishije abana babo igihugu kiratunga kigatunganirwa nafatiye ko n'akarero ni raba ingene abasirikare bacu iyo bafise indero nziza bafatwa neza bakundwa ingene baca mu mahanga ibyo bishobora kutuzanira nicyo bita agaciro k'igihugu kwigisha rero abantu tubifata iminenegwe mu byo babikorera vuba na bamwe umenya kwiga n'ibintu byo kukwegera ko igihugu kitagira abize ntabwo gishika iterambere si ukwisumbamo iterambere ni ubwenge bwiyumvirwa n'abantu buzi neza iyo buzobashikana kumwe bavuga bati ikintu uronse ku busa umenye n'icyo kimara nasiguye nk'ingaha mu bundi amashuri iwacu ntitwiga ku buntu kirazira no gukoresha iryo jambo abaja kwiga leta yafashe ingingo ikomeye yuko biga hakoreshejwe amahera y'igihugu ava mu makori yacu ava mu mahera tutanga mu tagisi kugira abana bacu bige nk'igihugu ntibigarire ukuntu iki gihugu cyashe iyo ikintu uvuze ko ari cyo ubuntu niko gita agaciro niho namunsi tugeze ahantu abantu bamwe bamwe bavuga ngo amashuri ntaca amazi ari naho natanze n'akarubiro nti uwozana imidugi ibiri ayikuye ahantu ari imidugi isa imeze neza yose yakorewe hamwe n'abahinga bamwe ikomeye kumwe akayishyira hajya akakubwira ati ujye ugurwa miliyoni 30 uyu nawe ugurwa miliyoni abaza nti mwebwe mwuguru uwuhe muri iyo yego ari waciye agira ati utarawe kugendera magira ati mpa n'icyo giporoporo ngendeje mugabo ubuzi imiduga acagura uryo zimbye kuko agira ati ngo bagabanye iki giciro sinzi nk'uko ndagusohokana nk'ubu icitiriwe ubuntu ntikigira agaciro nicyo gituma bamwe bamwe ubahuka kudaha agaciro amashuri y'igihugu ari nayo azana za nyishu z'igitangaza cy'uko turabongerera igihugu abaganga bacu icyo ni twebwe sisi tubafata neza tuzashobora gushikaho igihugu kiha agaciro mu makungu hari umupfasoni w'umuntu yaje n'adupesi yawe agira ati mbega tukiyumvira gute guha akazi abakiri bato n'ubu ndasubiye kukivuga kubura akazi mu gihugu si iyo ngorane ni inkurikizi z'ingorane nyamukuru yo kutaba twarakoresheje ubwenge ngo turungike amahera y'igihugu mu bigwize umwimbu maze akazi kirare mu gihugu ibyo rero si ngaho iwacu gusa kurema akazi nta gitangaza kirimo amahera akoreshejwe neza mu kugwiza umwimbu ibintu byose bikaduza biduza amashyirahamwe n'ibitangaza amabanki n'ibindi byose bikaduga ubuzima ukiyongera abakiri bato benshi ubundi bashaka kwishingira imigambi baravuga ko ntabwo ushobora kubishingira kubera iki nta banki n'imwe ifite imitahe ikwiye ushobora kubishingira n'uwo ariko ushobora kuvuga ngo nibabishingire usanga ari wa murongozi twavuga iyo atagira wa mutima ukomeye wo ushobora kumva rwa rukundo twavuga agira ati ahubwo nibahe umwe wanje abo bandi bari imbere ibyo byose bimaze gukorwa hakaba ukugwiza umwimbu gukomeye ubuzi buriyongera mu gisata gikomeye ari nacyo navuga nti kuba tutize byaba bitsindwa nayo ubundi abanyeshuri bategereza gufatwa neza bakaronka akazi ntacyo bategereza kutunezereza abanyeshuri bakaminuza ngo gusenga barabantu ntacyo bari kubarakora tarasisi nawe muri radiyo kabaza televiziyo kabaza avuga ati mbega mba numvise umugambi uvuga igihugu gishobora kuba cyifise cyifashe mu 2040 cyangwa kikaba cyarateye imbere mu 2060 ego narawumvise kandi ndagukurikirana ku bwanje nibaza ko agaciro kose kibona umuntu azana ntigahagaze cyane mu majambo bakise gahagaze mu bishobora gutuma agashika ndabye rero ibivugwa n'abarongozi akenshi mu byo basigura berekana neza bavuga bati hari turi hari ibinye ari nacyo nashimye mvuga nti ni ukubaho kwerekana ingorane hari igihe nibaza nti ibyo birashobora kutaba bishoboka mugabo igihe babyemera bakaba babigira ibihumbi bibiri na mirongo ine n'ejo hazi ku bwanjye rero nagize nti twebwe icyo turi ko turareba uno munsi ni wa mutima w'uburongozi dushaka kujyana n'ubwenge bw'itangaza ngira nti ibyo tuza ntibashobora kubikoresha si byacu ubwenge twazanye ushobora kubikoresha ntabikora uno munsi mugabo utabikoze tubandane turema muri FPI b'abarongozi nkoreshe byaje bavuga bigitangaza kubera bafatiye kuri uwo mutima bwa bwenge ejo bazubikora twabishaka twandika notre ami de radio rema avuga ati mbega abo bantu bigitangaza ndiko navuga bava he ngo dufise ingufu izihe zo kubarondera iki gihugu nibyo navuga nti turakwiye kwigishanya rwose muri politiki abantu baraje bavuga yuko politiki ari ngufu amatora aheruka mu cegeranyo twagize twarerekanye neza yuko uko amatora agenze tubyakire kandi abarundi barari kuri iyo gutora uko babyumva icy'akamaro burya si uguharura amajwi abantu baronse icy'akamaro ni ukwibaza uti twungutse iki ejo tuzokorerwa mu gikorwa duheje gukora ingufu z'igihugu si imitsi nazivuze ni zibiri umutima w'uburongozi n'ubwenge bwo gushitsa ibintu byiza izo nizo ngupfu simitsi rero niba turabira ku mitsi ndaguhumuje nta yofisi turabarundi nk'abandi no munsi bafungura bigora hakujya abarongozi babivuze turabarundi babayeho muri izo ngorane zose mpavuze ingufu zacu ingufu z'iki gihugu ingufu za FPI mu gukuza umutima w'uburongozi n'ubwenge buhanitse bushobora kwerekana ingene igihugu kica ku murongo kuva hasi gushika hejuru kikaba igihugu kiratira mu myaka 2023 gusumba kuduza imitsi aho abantu bashobora kumarana atacu bari mu marirana